Those nightclubs, they are a place to meet, aren't they? Well, anyway, listen, it's often thought that when you reach your 80s that you'd be in retirement, you'd be sitting quietly somewhere on a stoop sipping some beautiful tea. Well, that's not the case for an 84-year-old woman from Guguletu, in fact, a grandmother who's using her golden years to write and publish books, all for the love of his cause.
In the heart of Guguletu lives an aspiring author, Umam Nofundile Mayathula Memani, who at the age of 80 years old has finally realized her goal of becoming an author. Proof that at any stage in your life, it's never too late to pursue your dreams.
Having published 5 books in about as many years, Nofundile Mayathula Memani is turning the tables on youth-obsessed culture. A woman who's always had a passion for writing, it took decades to make her dream come true.
Mama, thank you very much for having us in your beautiful home, and I'm inspired by your story, and I want to know, where did you find the passion to start writing?
Ndikuthande ukubhala amabali ndiselula ngenxa yento yokubana esikolweni endandifunda kuso ekwi-junior certificate. Kwakukho utishala owayethanda kakhulu isixhosa. So ndise ndithi ke ndade ndayigqiba ke ijesi yam ndaya kwamatrik. So ke ndathi ukusuka kwam apho ke ngoku ndahamba ndaya kwanesing, ndawutreyina i-nesing. Apho kwanesing ke ndalibala ngento yosesikolweni yobhala ii-exams, ndacinga ngento yokungabantu abagulayo. Ndithe ndisaqhubeka nakwenesing leyo kwathi gqi. Lomfo ungugaba wafuna umtshato sihleli ke iminyaka because umyeni wam usweleke sina 50 years sitshatile sobabini usweleke ngo-2008 umyenam kakhona ndizama uphindela ke ngoku ndizama ukuqokelele uba kwakundandiphina kanene kodwa ke nalapho kwabakho igroupu eyayiseyiqokelelwe ngugqirha usindiwe Magona. So ke ndajoyina loo gruphu mane sisiya kwi-Center for the Book apha etown sitreyinwa kubhala amabali. So ke kulapho ndagqama khona incwadi le yam yapasa apho iscriphi ndandisebhalile sapasa apho kuloo competition yayitsho sort of ikhona. So ke laba kwathiwa mayipublishwe ke le ncwadi yapublishwa ke le ncwadi.
Her first book, Ukuzenza Akufani Nokwenziwa, is the fictional tale of the aftermath of a husband's adultery. 4 more books have been published, but Gogo has another 3 isiXhosa stories ready to go.
Why is it so important, Mama Kuwe, to write in isiXhosa?
Kukuba ndiyasithanda and ndiyasibona siyafa because abantwana bakhulayo ngoku abazinisi ngesiXhosa. So ndithethi isiXhosa siyafa. And ke andiboni ukuba kukhona enye indlela ngaphandle kokuba bazifunde kodwa ke ndiyabona uba asinandlela because nanganamaziko upapasho engafuni ukupublish isixhosa.
So somewhere in your creative mind, are there more books to come?
Zikhona iincwadi ezindinazo. In fact, sendinayo endiyibhalayo yesihlanu ke ngoku le ndiyibhalayo. So bandithembisile okokubana kulonyaka, haleluya, kulonyaka izawupapashwa le bendithandile uba mayibe khona nayo apha namhlanje ukwenzele uba ubungqina bento uba ziyeza ezi ncwadi zesixhosa ndiyazibhala andidinwa.
I'm looking at these pictures and I can see a beautiful big family and clearly family is very important to you. Do they also inspire you to write?
It is because of my grandchildren. Abandifundisa ikhompyutha, haleluya, ndibhala ngekhompyutha ngoku. Kanti kuqala ndandibhala ngepen ngesandla. Emveni koko ke ndakhe ndade ndanayo myena mandithengela i-typing machine, typewriter. So ke ngoku hayi abantwana bam bandithengela ikhompyutha ngoku ndibhala kakuhle ndi-relaxed.
How does it make you feel, Mama, when you think about the fact that all of your books are going to be seen by so many young people out there? How does it make you feel?
Umandi ngoba le ncwadi ikhe yathathwa i-Center of the Book bainvite izikolo ixaba yiprojekthi elapha beza iyophuma nase-Eastern Cape kwawuhlanganwe Paul, I was invited ke uba ndibe khona apho. bayi dramatize akabantwana lencwadi bayitho bayenza kakuhle amaxesha amaninzi kudla ngokusetyenziswa izitori abantu sebabhubha fortunately ke namhlanje ziphethe incwadi enombhali wayo olapha khoyo I was introduced. Hallelujah. Kwamnandi moyeni wam.
When you're still strong, focused, expressive, and ticking off those bucket list items, then like Gogo Nofundile, age is really nothing more than a number.